turi kwigenekerezo ry'indwi igitugutu mwaka w'2020 inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kanukanya ingingo nyamukuru ziyagize inyuma y'ukongerwa ikiringo umugwi wawo ni ujejwe kugira amatohoza mu Burundi wiyemeje kuzobandanya ikora wivuye inyuma mu kugira amatohoza ku mabi akorerwa mu Burundi naho leta idashaka gufashanya n'uyo murwi nayo igihugu cy'u Burundi casivye mu nama yahuje kuri uyu munsi abakuru b'ibihugu batanu bo mu karere iyi nama ikaba yari ifite intumbero yo kwigira hamwe ibibazo bijanye n'umutekano gukomeza imigenderanire no guhanahana ibidandazwa leta ya Varisito ndayishimiye ikaba itatanze impamvu yatumye isiba muri iyo nama murano makuru yacu murakurikirana ikigane ku isoko uyu munsi bakatubwira kubijanye n'ibihano ubumwe bwa Burayi bwafatiye leta y'u Burundi naho mukanya ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu tutangurire mu bijanye n'agateka kazi na muntu umugwi wishira hamwe muza makungu gira amatohoza ku Burundi wiyemeje kubandanya gukora igikorwa cawo kugira co kugira amatohoza ku mabi ariko arakorerwa abanyagihugu DDN arongoye uwo mugwi akaba yabivuze inyuma yaho kuri uyu wa kabiri gisata cawo ni cy'agateka kazi na muntu tongereje ikiringo inyuma y'amatora yabaye ku bihugu bigize ico gisata DDN aranegura ko nubu abategetsi b'u Burundi badashaka gukorana n'uyo mugwi ariko ko bitazobuza gukora amatohoza ku mabi ariko araba mu Burundi Heverian bazikaba
ukongera ikiringo uyo mugwi wa ONU ugira amatohoza ku Burundi vyavuye mu nama igira ya 45 y'igisata cha onikije wagateka kazi na muntu mu Burundi hari kuwa 17 nyakanga mu mwaka 2020 Geneve ibihugu bigize ico gisata bakaba baragize amatora kuri uyu wa kabiri igice kinini gitora kongera ikiringo uyo mugwi ku bwa DDN narongoye umugwi w'amatohoza ku Burundi avuga ko bagiye kubandanya akazi ko gushira habona ama bariko araba naho badafise uruhusha rwo gushika ku butaka bwo Burundi.
C'est une grande vigilance pour observer la situation des droits de l'homme.
Nugushiramwe ingufu nyinshi kugira dukurikirane ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Turifuza kumviriza impande zose baba bo muri leta kugira tubishire mu vyegeranyo dukora hama twumvirize kandi n'iyindi migwi yose. Ivyo rero turifuza kubikora uko. Nyacu gituma twongewe iki kiringo. No kuvuga ko tugiye gusaba uko dukorera ku butaka bw'u Burundi.
Et nous allons aussi le faire cette fois-ci que le mandat vient d'être renouvelé. C'est-à-dire une demande d'accès pour que notre travail puisse nous permettre d'aller sur le territoire burundais.
Igihe hariko haraba iyo nama igira ya 45 leta y'u Burundi yarifatiye mu gahanga igisata cawo nikijejwe gatya kazi na muntu n'uyo mugwi w'amatohoza ibicishije kuyiserukira i Geneve Tabure Nova yavuze ko iyo migwi ya ONU yitwara nk'abanyepolitike b'isi.
Le présent rapport est tellement musclé, diffamatoire et insultant qu'il mérite d'être rejeté.
Icegeranyo gishasha cerekana ko kirimo ibinyoma byinshi bikaboneka ko kidakwiye kwemegwa. Icegeranyo gisiga inyuma ibibazo byinshi igihambaye muri ivyo nico kumenya ko abajejwe agateka kazi na muntu boba barahinduye ibikorwa bajejwe kugira ihinduke urwego rucanishamwo bakagomba kwihindura abanyepolitike b'igihugu. Munca make vyerekana ko bashaka gukuraho intwaro ya CNDD FDD.
Bref, l'objectif est de faire disparaître le gouvernement du CNDD FDD.
Ariko rero ku bwa DDN ayo majambo ya leta y'u Burundi ntacavuze nikimenyamenya nuko uyo mugwi wongewe ikiringo kuko ivyo ukora harimo ukuri.
Que le Conseil des droits de l'homme de manière assez exceptionnelle.
Kubona igisata cha ONU cy'agateka kazi na muntu cyongereza ikiringo uyu mugwi ni kintu kidasanzwe kuko nkuko mubizi ni gake cyane umugwi w'amatohoza uronka ikiringo kirenze umwaka. Ivyo ndabizi ko narakoreye mu migwi myinshi. Ivyo rero vyerekana ko ivyegeranyo dukora vyizewe. Naho tudafise uruhusha rwo gukorera ku butaka bw'u Burundi, ubuhinga bw'ibiro bijeje agateka kazi na muntu hamwe n'igisata kijeje agateka kazi na muntu biradu fasha gushikira abaduha makuru kandi bizewe tugahenyuza makuru imbere yuko tuandika icegeranyo no kuvuga ko igikorwa dukora kirakomeye kandi kiremewe
la preuve que notre concept notre méthode de travail est rigoureuse et objective.
Igihe haba amatora ku bihugu 47 vyatoye, 24 vyaremeje ingingo yemera kongera ikiringo uyo mugwi, 17 naco bashimye kubivuga ko nayo bitandatu biranka ko uyo mugwi bandanya. Mugihe hari ihonyangwa rikomeye y'agati y'akazi na muntu mu Burundi, dufatiye ku vyegeranyo vy'amashirahamwe arandira agati y'akazi na muntu, abantu bababa 200 nibo bagandaguwe mu misi 100 iheze hagiyeho ubutegetsi bushasha bwa Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyegeranyo bikerekana n'abantu bahohoterwa, abakenyezi bafatwa ku nguvu, abanyuruzwa hamwe n'abafungirwa ubusa.
Ndagukengurukire Reverien Bazikamwe, ngo kubona umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi wongererejwe ikiringo ngo n'ubutumwa kuri leta y'u Burundi kugira ihebe ubwicanyi hamwe n'ihohoterwa rya kirimwe muntu bikibandanya mu Burundi naho inzego zahindutse. Ibi nibishikirizwa na Maître Vital Nshimirimana rongo ishira hamwe Force, akavuga ko ivyo ari bimwe mu vyatumye umugwi wa ONU wongerwa ikiringo. Tumukurikire.
Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi yakiranye ugweze itogwa ry'igingo yongera ikiringo umugwi wa ONU ujejwe gutohoza amabi ariko arakorwa mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashirahamwe yari yasabye ashimitse yuko inama nkuru ya ONU yagateka kazi na muntu yokongera ikiringo uwo mugwi uramatohoza mu gihugu cy'u Burundi, kubera yuko ayo mashirahamwe azirikana yuko ata urundi rwego na rumwe rukora nk'uwo mugwi ruriho mu gihugu cy'u Burundi. Bitaye ko birazwi yuko igihugu cy'u Burundi cyahagaritse gukorana n'imigwi cyangwa inzego zijejwe agateka kazi na muntu ku isi mu muryango wawo ni cyanke mu karere. Hanyuma rero turabishima cyane kuko twarumviwe, kandi ruhande y'ivyo tubona yuko gutora iyo ngingo ari ubutumwa canke inyishu amakungu yaraye ahaye leta y'u Burundi, bababwira bati ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi turabibona, ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi ntibishobora kubandanya ngo twirabire hijya. Hanyuma rero nico gituma no munsi dusubira gutera kamo leta y'u Burundi yuko yosubira gukorana n'inzego habizaho ni cyaje zo mu karere zigejwe gateka kazi na muntu, kuko ivyo byose biza mu nyungu y'umunyagihugu, biza mu nyungu y'umunyagihugu ariwe wese, kubera niwe aheza akabona gateka kiwe hamwe n'imyidegembyo byubashwe kandi bigakingirwa.
Uyo akaba yari Maître Vital Nshimirimana rongo ishira hamwe Force. Twandanya makuru yacu mu bijanye na politique. Kuri uyu wa gatatu niho haba inama yahuje abakuru b'ihugu bo mu karere. Iyo nama ikaba yari yatumweko n'umukuru w'igihugu cha Republika yaharanira intwaro rusangi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi. Iyo nama ikaba yari ifise intumbero yo kugira ivyo bihugu vyigire hamwe ibibazo bijanye n'umutekano no gukomeza imigenderanire hamwe no guhanahana ibidandazwa. Iyo nama ikaba yabaye hakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, yitabwe n'abakuru b'ibihugu bane. Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu cha Uganda, Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda, Joao Manuel Lourenço arongoye igihugu cha Angola, ariko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba atitavye iyo nama. Amakuru avigoma nuko atigeze atanga imvo atitabiriye iyo nama, ngo ntawofata ibibazo bihanze Burundi ngo bibe murantunge ngo bice biba ibibazo vy'akarere muri rusangi, kubera ko amabi yose ariko akogwa n'abagize leta y'u Burundi nyene. Ivyo bivugwa na Innocent Muhozi arongoye imbonesha kure Renaissance. Imigwi nayo yafashe ibigwanisho kugirirwanye iyo leta. Innocent Muhozi amenyesha ko itandukanye n'abakoze hunyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'iyindi migwi ikora ubwicanyi mu gihugu cha Congo. Tumukurikire.
Umugambi wo kurwanya iyi migwi usanzwe irwanya n'amaleta muri kano karere watanguye imbere yuko mu 2015 haba ibibazo mu Burundi, wari usanzwe uriho rero. Kuba uno munsi babona ko imirwi yajivuka inyuma ya ibibazo byabaye mu Burundi, hari abavyorosha bakayisha muri iyo mirwi yindi iriya ba FDLR, iriya y'abamayimayi bari basanzwe bakora ibintu bitumvikana muri Kongo mugabo ugiye kuraba ibyabaye mu Burundi bari abasore batebye bagafatirwanisha ari bari ari nabandi ni nkurikizi y'ibibazo biri mu gihugu sabantu baje kwiba ngo bica abanyagihugu cyangwa iki nk'uko mirwindi ibikora cyangwa yasize ibikoze mu bihugu byabo FDLR yaramaze abantu mu Rwanda bamwe muri bari abamayimayi bari muri Kongo na bari bari muri Ituri na bantu bica abantu bafata abakenyezi ku nguvu bakora ibintu bidakorwa sico kimwe n'imirwi iboneka mu Burundi no munsi abantu rero bashobora kuvyorosha leta y'u Burundi cyane cyane igashiramo ingoga zishoboka kugira iboneke nk'aho umenga nabo bose mu Burundi bateze kuja muri abo kugira ibihugu bibafashe kubarwanya kuba babo muri red barafashwe n'ingabo z'u Rwanda ni ibintu byumvikana cyane kuko nta gihugu gishobora kwemera ko umuntu aza mu mbibe zacu afise ibirwanisha igihambaye gusa nuko abantu bategera ko ibintu biri mu Burundi bituma hari abantu batewe bakavuga ati nta kundi turi bigenze ibibazo biri mu Burundi rero biriho kubera inyifato za leta ntibiriho kubera abantu baba bashaka kwiba gusahura kugira ibirabiri yasuko bimeze namba kandi nabari aba arabo muri leta n'abandi ntibyo ntabyo bigeze bakora ahubwo ibyo uwo bibaza bari ku butegetsi no munsi niwe babikora ikibazo nticagoma kimeze kuri ya kiri mu Burundi nejo nejo bundi imirwi zobaho ngabo kiri ya kibazo kiri mu Burundi abantu boja nkuko imyaka heze abantu babisaba bakaje mu biganiro ikibazo coro nk'inyishu bidaciye mu nzira nk'izi ibyo rero byobazwa cyane cyane leta y'u Burundi bari abasore siyo bari bakwiye kuba ikibazo ni leta y'u Burundi kandi ntibakwiye kwiteranya ibibazo biri mu Burundi n'ibibazo bindi bisanzwe biri mu karere kuko sico kimwe namba mu gihe leta yica abantu iminsi yose leta ifata abakiyezi ku nguvu iminsi yose leta ifunga abantu iminsi yose abantu badisparesa ibyo ni byo bitera bituma abantu baje gufata ibirwanisho nibaza ko ari ngombwa ko ibiri mu gihugu kimwe n'ikindi byumvikana uko biri bitaba ibintu bifashwe muri rusange
mu kubandanya ano makuru yacu tuyabandanize mu bijanye n'amagara y'abantu ikiza cy'umugera wa COVID-19 kimaze guhitana abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 50 hirya no hino ku isi nk'uko kuva ico kiza caduka mu gihugu c'Ubushinwa mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2019 nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'igisata ca ONU citaho amagara y'abantu ku isi kuri uyu wa kabiri abantu bamaze kwandura uwo mugera bakaba barenga imiliyoni 35 umugabane wa Afrika ukaba gushika ubu ariwo ico kiza kitarasinzikaza kurusha iyindi iyi nkuru na Thierry Bigirindavye
Igisata cyabonekeje jo magara y'abantu OMS cerekana ko leta z'umwe za Amerika kugeza no munsi ico gihugu kiza imbere mu byasinzikajwe n'ico kiza ca corona kimaze kubura abantu barenga 210,000 ku bantu hafi miliyoni 7 n'igice bamaze kwandura hakurikira igihugu ca Brazil kimaze kubura abantu 147,500 ubwa gatatu haza ubuhindi bamaze kubura abantu 104,000 Mexique imaze kubura abantu 182,000 mu Bwongereza naho abantu 142,500 baramaze guhitanwa n'ico kiza umugabane wa Buraya wose usa n'uwamaze gutangura gusubira gufata ingingo ruhasha zo guhangana nako karanda ibisagara vya na Francophone mu Budagi hamwe na Paris mu Faransa vyasuye gufata ingingo yo kubuza abantu gutembera guhega icisa 5 z'ijoro gushika igihe cy'isa 12 zo mu gitondo ibihugu by'ububigi n'u Faransa biheruze gufata ingingo yo kugara ubunywero n'ahandi abantu bahurira banywa icyayi guhera isa 5 z'ijoro mu gihugu cya Romania hoho bafashe ingingo yo kurungika abapolisi bambaye civile mu ibarabara mu ntumbero yo gutegeka abantu kwambara udupfukamunwa iyo bari ahantu hari abantu benshi mu gihugu cya Iran abantu bashasha bandura COVID-19 barenze ubwa mbere 400,000 ku munsi muri ico gihugu haruka no gupfika itigice abantu benshi gusumba uko vyahora ishiramwe mpuzamakungoni rikaba ritera kamo ico gihugu kurekura abafungiwe vya politike mu gihe mu mabohero huzuyemwo uwo mugera wa COVID-19 ishiramwe OMS rivaho kugeza uno munsi umugabane wa Afrika ari busa n'utarasinzikazwa cyane n'ico kiza ariko naho nyene uwo mugabane umaze kubura abantu barenga 37,000 bahitanywe na COVID-19 mu bashika umuriyoni n'igice bamaze kwandura igihugu ca Afrika yepfo conyene kimaze kubura abantu barenga 17,000 abanduye nawo muri ico gihugu bakaba bamaze gushika 170,000 muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko turimwo Uburundi, Tanzania n'u Rwanda nibyo bitarasinzikazwa cyane na COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda muri no minsi abandura bagenda bagabanuka muri ico gihugu hari hafashe ingingo ruhasha zo guhangana n'ico kiza ubuzima buko burasubira buke buke kubandanya uko bwahora
Uyu ni wa mwanya w'ikigane ku isoko turunani rw'amaradiyo uyu munsi kikaba kigiye gushimikira ku bihano ubumwe bwa Burayi bumaze imyaka bwarafatiye leta y'u Burundi. Emile Nibasumba.
Ubumwe bwa Buraya buheruka gufatira ibihano bishasha intwazangabo zo mu gipolisi cy'u Burundi inyuma yaho ivya mbere birangiriye. Uwo muryango w'ibihugu vya Buraya umaze imyaka irenga ine warahagaritse n'imfashanyo zishikira mu minwe ya leta y'u Burundi naho imfashanyo zishikira bunonye n'abanyagihugu zabandanije zitangwa. Ingaruka mbi ku gihugu no ku banyagihugu ni nyinshi nkuko mugira mu bikurikire mu kigabane ku isoko cyo kuri uwo wa gatatu gitugutu mu 2020. Muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze.
Njongwa ngingo ya ingingo ya ibyo sivyo bikora hakora umwumvikane kandi ndazi yuko mwisi twese turamagiriranire nico gituma nabo nyene mwankunda.
Mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu inyuma yo kwimikwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Burundi bwagumye bwuguruye imiryango kugira abanyaburaya baze mu biganiro vyotuma imfashanyo zisubira guhabwa leta ariko ngo nta gahato karimwo bazoza bashatse. Ivyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuwa 25 nyakanga uwu mwaka haheze iminsi ubumwe bwa Buraya bwaciye bufata ingingo nshasha nkuko Bertrand Ngendakuriyo wa Radio Inzamba yabidutohoreje.
Umwe bwa Buraya buherutse kugumiza ibihano ku bategetsi babiri mu gipolisi begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abo nabo ni Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu na Godefroid Bizimana ajeje ungendo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umwe bwa Buraya bukaba bwari bwafashe iyo ngingo muri gitugutu mwaka w'2015 ku barundi bane bakekwa kuba baragize uruhara mu ihotegwa ry'abariko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Ivyo bihano bikaba bijanye no kubima impusha z'ingendo no gufata amatungo yabo ari mu bihugu bigize umumwe bwa Buraya. Abafatiwe ivyo bihano nabo akaba ari Godefroid Bizimana, Gervais Ndirakubuca bataziranda kugarika, umukozi w'iperereza yitwa Mathias Joseph Niyonzima batazira Kazungu, hamwe na General Leonard Ngendakumana. Mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2016 umwe bwa Buraya nibwihanganye bwongera burahagarika imfashanyo bwahora buha leta y'u Burundi. Umwe bwa Buraya akaba aribwo bwa mbere bwafasha u Burundi ku bice 20% vy'amafaranga akoreshwa ku mwaka mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi rero ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubw'amagara y'abantu bwakoresha ibice bingana na 80% na 60% vy'amafaranga ava hanze. Imfashanyo Burundi bwari kuronka hagati y'umwaka w'2014 n'2020 yarugwa mu mafaranga angana n'imiliyoni 332 z'amafaranga y'amanyaburaya. Amafaranga akaba yari gukoreshwa uku gukurikira gushigikira gisata cy'uburimyi no kugwanya ubufungura nabi. Byari gutwara amafaranga angana n'imiliyoni 80 z'amafaranga y'amanyaburaya. Imiliyoni nazo 87 z'amafaranga y'amanyaburaya zari gushirwa mu gisata cy'amagara y'abantu. Gutsimbataza leta ishingiye ku mategeko byari gutwara imiliyoni 143 z'amafaranga y'amanyaburaya na imiliyoni 105 z'amafaranga y'amanyaburaya zigakoreshwa mu gisata cy'ubutare n'agataka. Imiliyoni 7 z'amafaranga y'amanyaburaya nazo zari zitekanijwe mu gushirikira amashyirahamwe adarana ivyicaro vya politike hamwe n'izindi miliyoni 10 zokoze mu bindi bisata vy'igihugu.
Patrick ahishakiye yize ibijyanye n'imigenderanire avuga ko uruhombo ari runini ku gihugu mbere no ku banyagihugu.
Burya igihe cyose iyo habaye ibibazo hagati y'ibihugu umunyagihugu kenshi ni wahombera niwe ahagirira ikibazo. Kuko hamwe ishirahamwe rya Buraya rifashe ibihano ku gihugu cy'u Burundi wosanga abarundi aribo basubiye kugwa mu kaga kuko bari abo ntacu bahahombera. Abarundi ubwabo niyo bazogwa mu kaga ahantu bavuga nko mu bintu bijanye mu bijanye n'ubuhinga aho usanga hari nk'abanyeshuri baba biga muri za kaminuza baronka amabourse canke agafashanyo ko kuja kwiga hanze aho twovuga mu bijanye no gufasha abasirikare bari kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye. Rero hamwe igihugu cha Buraya turafata ibihano na cyane cyane abanyagihugu bari hasi nyarucari ni bazokomeza kwahombera nayo abategetsi bo bazokomeza kwegeranya twa tundi duke dusanzwe turi mu banyagihugu. Ari nayo mpamvu no vuga ngo leta byo bavyiza igize ico no kwita ikifata ikisubira ko ahubwo ikubahiriza bya bindi biri muri ya masezerano bimwe byo kuba hagateka kazi na muntu n'ivyo bindi biraba demokrasi kureka uburenganzira abanyapolitiki bakidegemvya mu gihugu kuko hariho benshi birigo barafatwa birigo barafungwa ivyo rero mu gihe bitaba byubahirijwe no kuvuga ubumwe bwa buraya ntibushobora gufunga amaso ngo bukorane nabo kuko ubumwe bwa buraya butegerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu n'andi mategeko mpanza makungu
uwo yizi bijanye n'imigenderanire Patrick ahishakiye yavuganye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa Television Renaissance ubumwe bwa buraya bukaba bumaze imyaka irenga ine bufatiye ibihano leta y'u Burundi bufatiye ku masezerano y'ikotonu kubera ko ivyo bihugu vya buraya bifata ku Burundi butubahiriza ibijanye n'intwari bereye hamwe n'agateka kazi na muntu
mu gusozera anu makuru yacu imisi amajana 352 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu genekerezo rya gatanu ruheshi sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kuwa 30 uwo mwaka baciriwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mozenzi na Egide Harerimana bafashwe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho hari aho bari bagiye mu kazi kabo kamisi yose bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ni kuri no nkuru duciye dusozera ko anu makuru yacu ndabashimiye kubona mwandukurikiye naho gutaha.